Misi umubyeyi wacu Bikira Mariya canke kuri page Facebook ya Radio Mariya. Uyu munsi twazinduranye umunsi mukuru udasanzwe mu minsi mikuru y'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Hari iminsi mikuru itatu ikomeye rwose kuri Bikira Mariya, nuko muyimenya ntimushaka ryo kukwakira ubuganuke n'ubukado bw'inema nyinshi atuzanira. Hari ubwa mbere umunsi mukuru wugurura umwaka, kwari muzi ko umwaka mutangurana na Bikira Mariya. Tutangura tumwibuka nka nyina w'Imana. niwe yatwuguruye ibihe bishasha bya Imana izi wacu yabaye umwango Imana yinjiranamo kugira ngo ishiki wacu yugurure ibihe bishasha akaba uwo Imana izana namwo kugira ngo ishiki wawe ishiki wanje tukamwimbaza nka nyina w'Imana. Hariho benshi bagora kumva ingene ari nyina w'Imana bakagira bateka ntamara yogira umumama ubuhakanye kwenza Imana. Ubisanzwe amateka yose ya Bikira Mariya ahagaze kuri Yesu Kristo. Iteka rya Bikira Mariya ni Yesu Kristo. Nirisaba mutaga icumuro giwe ni nahazwa rya Yesu yabigiriwe kugira ngo Yesu ategurirwe ingoro ibereye Imana. Turaza kubizirikana. Hari undi munsi mukuru ukomeye, ni umunsi wiyurizwa mu ijuru giwe. Iyo minsi mikuru isa n'iyifatanye iranywanye igafatira muri uko kuntu yagizwe nyina w'Imana. Yaragizwe nyina w'Imana asanga atanga icumuro arurizwa mu ijuru, ariko ibyo byose Imana yabigize kugira ngo nawe ube umwana w'Imana uzushobore kwicarana mu ijuru n'Imana. Sibyo yagiriwe kugira ngo kabe hari mvugo zishobora kudushisha kungene bimeze mu Mana. Hari igihe tuvuga yuko ari privilege ya nonse, mugabo si privilege bimwe byo mu isi, ni privilege responsabilité. Bimuha kumva ingene Imana yamudugije kugira ngo iduze zina kiremwa cyose, ikamutera iteka ringana gutyo kugira ngo nawe ushobore kujyambikwa n'Imana. Uyu munsi tumukeze, tuninahaze Imana, tuyishikengurukire ku migambi yayo, ingene yashimye gutora umwe mu bwoko bw'abantu ikamutwerekamo icyo ishaka kugirira umuntu wese. Twebwe turazi yuko tutasamanywe nako twasamanywe igicumuro, kurahose bitunanira igicumuro kikadutsinda. Tubanze duce bugufi dusaba imbabazi umukama, maze mu gisabisho cyose amataga icumuro dushobore gukira ibicumuro byose biduhanamiye bitubuza kunywana neza n'Imana. Warungitswe gukiza bigaye mukama tugirire ikigongwe. We waje kukemura abacumuzi, Kristu tugirire ikigongwe.
Kristu tugirire ikigongwe.
We wicaye iburyo bwa Data ngo tubere mu ngoro, mukama tugirire ikigongwe.
Mukama tugirire ikigongwe.
Imana rugira byose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu byose duhe ubuzima bw'amaho. Imana ninahazwe mu ijuru,
isi naho hasi amahoro.
Imana ikunda bakayikundira, turaguhaya, turakuyaga, turagusenga, turakuninaza, turakengurutsa inganji yawe y'agahebuza. Wowe mukama Mana Mwami w'ijuru, Mana Data rugira byose, mukama Mana w'ikinegeye Yesu Kristu, mukama Mana mwagazi w'Imana, Mwana wa Data, wowe ukura abantu ibicumuro tugirire ikigongwe. Wowe ukura abantu ibicumuro turagutakambira utwumvirize. Wowe wicaye iburyo bwa Data tugirire ikigongwe, kuko ari wowe musa mwiranda, wowe musa mukama, wowe musa rudasumbwa Yesu Kristu, muri kumwe na mutima mwiranda, wowe ninahazwa bwa Mana Data. Amen. Dusabe mukama kubera isamwa tagicumuro rya Bikira Mariya warateguriye umwana wawe ingoro nyayo. Turakuzambye nk'uko wamukingiye umwanda wose w'igicumuro, kubera ko witegereje ukuntu umwana wawe azodupfira, n'abariko kubw'igisabisho ciwe utugira beranda ngo tubegwe gushiki wawe. Tubigusabishije Yesu Kristu, umwana wakaba n'umukama wacu, Imana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mwiranda ubona mu myaka yose.
Amen.
dusoma mu gitabo cy'Amamuko. Umugabo amaze kujya kuri cya giti, umukamamana yaciye amuhamagara ati, "Mbega uri hehe?" Umugabo nawe aramwishura ati, "Numvise ishwashwa ryawe mu ndimo, nshangira ubwoba kuko ndi gusa, niko kwinyegeza." Nawe asubiza ati, "Ninde wakubwiye ko uri gusa? Wakabaye wariye ibyama by'igiti nari nakubujije kurya?" Wa mugabo yishura ati, "Ni wa mugore wampa yanzaniye ibyama byacu, nanje ndarya." Umukama abwira umugore ati, "Wagize ibiki?" Umugore nawe aramwishura ati, "N'inzoka yampenze ndarya." Umukama abwira rero inzoka ati, "Ko warikoze, uragacibwa mu bindi bikoko byose, ibito bito n'ibiba mu ishyamba. Uzogenda urikwega hasi, kandi indya yawe ni ivu gushika ugupfa kwawe. Nzobankanisha wowe n'umugore, abawe n'abiwe bazozirana. Azoguhonyora ku mutwe, nawe umukomore ku gitsinsiri." Umugabo yita umugore Eva, kuko yabaye nyina w'abantu bose. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Dushimire Imana.
Turitabiriza tuti, "Byinira umukama akabyino gashasha, kuko yagize ibyiza by'agatangaza."
Byinira umukama akabyino gashasha, kuko yagize ibyiza by'agatangaza.
Byinira umukama akabyino gashasha, kuko yagize ibyiza by'agatangaza. Urukiza turukesha we, ruva ku kujyo kwiwe kweranda.
Byinira umukama akabyino gashasha, kuko yagize ibyiza by'agatangaza.
Umukama yaramenyesheje intara z'amahanga yuko ari wakiza, kandi yuko ari we ntungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango w'Isirayeli.
Byinira umukama akabyino gashasha, kuko yagize ibyiza by'agatangaza.
Ba kavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi yumva ukagera, komera amashyi umukama, samiriza akanyamuneza.
Byinira umukama akabyino gashasha, kuko yagize ibyiza by'agatangaza.
Igisomo cya kabiri. Ibyo dusoma mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abanyefesi. Imana se w'umukama wacu Yesu Kristu niyesagirwe, yaraduhunze imihesagiro yose y'umutima y'ubwoko bwose mu ijuru muri Kristu. Niyo yatwitoreye muri we isi itararemwa ngo tube beranda, kandi ntitugire amahinyu imbere yiwe, tugume mu rukundo. Niyo yatugeneye kuva na kera kuzoyibera abana kubwa Yesu Kristo. Iyo niyo migabo y'ugushaka kwayo ngo yerekane ishimagizwa ry'ubuninahaswa bw'ingabirano yatugabiye mu mwana wayo nyagukundwa. Muri we kandi twebwe abana b'Isirayeli niho twasobanuriwe kugenda hakiri kare kuzora igihugu cyayo, nk'uko yo igenza byose yari yamye yabitegekanije uko ibishaka, ngo tube abane bizeye Kristu ubuninahaswa bwayo bushimagizwe. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Maria uzuye inema mukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose alleluya Nazareti kumwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu umuryango wa Daudi nyamwigeme nawe yitwa Maria nyamaraika yinjira amubarira ati mwaramutse wewe wuzuye inema umukama muri kumwe Maria ngo avyumve agwa mu gahundwe yibaza icyo ndakubuzo ivuye ko nyamaraika yamara aramubwira ati Umura Maria warashimwe n'Imana uza gusama imbanyi uzuyibyaremwo umuhungu uzomwita Yesu azoba mukuru kandi azokwitwa umwana w'uwo mu ijuru umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi azogaba igihugu cya Yakobo imyaka yose n'inganji yiwe ntizohera Maria nawe abazanya mu malayika ati ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo mureka aramwishura ati mutima mwera ndazokuza ko maze ububasha bwo mu ijuru bugutwikire nicyo gituma uzokwibaruka azoba mwera nda kandi akitwa mwene mana mbere na Elizabeti incuti yawe aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza kandi ku kwezi kugira gatandatu naho bahora bamwita ingumba kuko atakinamira Imana. Maria ati jewe ndumusavyi w'umukama nibimbe ukubivuze nyamumarayika acarigira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Nubafisi ibintu byinshi nashaka kubabwira kuri uyu munsi mukuru byasunikanye rwose mu bwenge ndicara ndabyegeranye birananira umunsi mukuru udasanzwe ariko ngirangerageze twakire dukenya dushobora kwakira muri kano kanya gatonya dufise uyu munsi mukuru ubona yuko ari umunsi mukuru udasanzwe umunsi mukuru twita umunsi mukuru cyane uri mu rutonde rw'iminsi mikuru ihambaye iminsi mikuru harya tugirira beranga nayo nyine iri ku ngero hari ibyo twita hariho umunsi mukuru nyina w'iminsi mikuru yose ubyara iminsi mikuru yose ngira ngo murawuzi pasika niwo munsi mukuru watanguye guhimbazwa kuko abatumwa ba mbere batanguye guhimbaza Yesu Kristo yazutse akazaraza hagati yabo akabamanyurira umukata akababwira ati nubwo mutambona n'amaso yanyu ndi kumwe namwe akazaraza inzuga isugaye bakazabonani hagati yabo nyamugira Imana yabivuga neza ntibamubona nk'umuntu azananye hari masoro ariko araza ngo uriya babona agira ati ari hagati yabo
nukufuga ya wogu udamaso gusa baka mwa na mwa inga na umuta mwa wana babo haninga usari gishwa usana mwa humo ya maso unge akamuho na mugabo nuko ya inga so kumenga raje alikumge na atwe mulibuka yuko asuri ya nongi njira girati nikumge na amne urutaki wa filira ushika kumuhero uisi njira bilangu ya na chane chane mukunge na guma na natwe amukaristia umudelaka uze akazika na kuliki kinyegezwa na kwegitangaza chukusama tagi chumuro ya Bikira Maria yozirikana vyinshi hajya mbere kugira ngo umuntu agitabure neza nuko yo kwicara agatabura neza akaraba icari cyo igicumuro mu buzima bw'abantu na cyane cyane akanagitabura ahereye hariya kure mu gicumuro cy'inyanduko nubyari mu gicumuro cyo mu mamuko y'umuntu y'ubwoko muntu igihe duhimbaza isanga kandi icumuro rya Bikira Mariya ni nk'umunsi mukuru uhenzuka dusubiza guhera hariya mu mamuko y'umuntu kugira ngo twumve icyo Imana yakoze muri Bikira Mariya si ikintu gisanzwe womenga kigarukira kuri we ni kintu cyari mu mugambi kuva kera Imana iri mu muntu mubisi mwene Pawulo abivuga ngo imigabo n'imigambi y'Imana ngo yaratwitoreye muri we ngo kuva isi itararemwa ngo tube beranda kandi ntitugire amahinyu imbere yiwe muri sante twebwe twiyizi turabanyabicumuro mugabo umugambi w'Imana muri wa muntu wa mbere Imana yarema ya mushaka rimiza mwisambe muri Bikira Mariya ya Kristo muri Bikira Mariya nimuko tubona ukungene Adamu na Eva bari bameze inzoka itarabahenda banywanye rwose n'Imana atakintu kiradurumbanywa n'igicumuro mu buzima bwabo atakintu kiradurumbanywa n'igicumuro mu buzima bwabo mubisige n'igicumuro cinjiye ibintu byacu bitangura kudurumbana Imana ikaza igasanga barinyegeje mbere yaraza bakumva bayishuhiye niyo mvuga muzige mugoreje ngo nukishuhira bakumva bayishuhiye bakumva bayishaka bakumva bayinyote bakumva banezerewe nuko ije kubaramutsa ngo Imana mbe bariza gufata akayaga hamwe na nimvugo ngereranyo yo kubwira kwerekana ingene Imana na bana bagenzi bari bacuditse rwose na Adamu na Eva ariko igicumuro kimaze kuza ngo bumvise Imana ije bagahunga tugire Kristo ngo ndazirikane ikintu nacyibuka hari abantu nzawumva nzubona mu misa batira tuza ati barahiriwe abatumire b'Imana bagacara nyuma bakagenda badasangiye Imana iraje nabo barayihunze baragiye ukamenga bumvise barahubiwe batumire b'Imana bagacara yagira ati nguyu mwagazi w'Imana kamera wumvise ngo ngwaho mwagazi w'Imana kona bagi kibazo ti frena c'était le moment wari wo mwanya rero igicumuro cinjiye ubuzima bukaturumbanya murumva bijya bintu byose Imana yacigira Adamu na Eva murabona ingene ngene baciye bacanamo umugabo Imana yamubaza akabita umugore umugore Imana yamubaza akabita kunzoka ingene cyaha kidurumbanya hari igihe usanga umugabo n'umugore bashwanye cyangwa umugabo bamushwaniye ku kazi agacashika ashwanira umugore umugore agashwanira abana bagashwanira umukozi wo mu nzu umukozi wo mu nzu akabura uko abigira agaca agenda gushwanira imbaga y'umuhira iyo tuvuze igicumuro ni ukuvuga n'ibyo bintu byose ubona mu buzima umenga ntibihuye n'ukungene muri wewe
umva washaka ko biba byiza igicumuro cyadutwaye gushobora guhazwa n'ineza ineza ukayumva guhamagara ukayumva yishashe mwanze kumva Pawulo ariko arabivuga ngo ndipfunze ineza ngo babo nkasanga ikibi cyananze imbere kandi byo si byo mu basenga ni mu buzima bwa misi yose ugasanga umuntu arababaye kuko hari ibintu byamwiyatse hari ibintu byamubaye nk'akibaza ati jewe ubwo ni jewe ibyo bintu ubwo yari jewe byo ntibirabashikira kandi ukumva yuko ubuzima bitumye ubuzima buriya Imana rero nk'isama tanga icumuro rya Bikira Mariya yaraduhaye umwizero w'uko hazoza igihe iby'ikabitonganya ikaberaniza muri twebwe nicyo gituma samataga icumuro ni inkuru nziza ikomeye cyane ku buzima bwacu hamwe twiyumva nk'ibihushane ukumva ushaka ikintu cyiza ariko ugasanga ntumenye ingene wakoze ikibi kandi bikakubabaza bikadurumbanya ubuzima bikabisha ibintu bikonona ibidukikije namwumvise ingene Imana ibabwira ibwira Adamu na Eva ikagira iti isi igiye kwama amahwa ibitovu igiye kubangira ngo uzohora urya ubizi cyuya kandi isi imere nk'iyikunanira hari abantu Papa Francisco nabidufasha hari abantu bariko baragomba gusanura ibidukikije ntibizokunda ko dusanura ibidukikije tutisanuye twebwe wese hagati yacu mu gusanura imigenderanire yacu n'Imana ibi twona ibidukikije ni umunoho uzanana icyo twita lego egoisme umuntu akabaho yibagira yuko ejo azobaho yuko abandi bazobaho akagomba gusa n'ugenda ariya bimanze byose uyu munsi n'umugani barawuhindukije maze umugani baca mu kirundi ngo wari n'inkwibagira iki baca bahindukiza ngo wari n'ibihiye barya inkwi ugasanga baramaze ibiti byose umuntu agiye kubizirikana neza ni igicumuro cyanditse mu mutima w'umuntu umutuma adashobora kumva mu runani rwiza ingene ibintu bicutitse byose umuntu yononekaye ibidukikije ntibishobora kurakama kubera iki kuko n'umuntu burya nicyo gituma yaremwe ubwa nyuma Imana ikamubwira umuserukana imbere yayo ibyo yaremye byose ni we mu byo yaremye byose ashobora kuganira n'Imana atari uko wamenga iyo migambi yose y'ubusana ibidukikije naho idashoka ivuga iby'Imana yo kumenga ntikenewe ariko yogira ishingiro rikomeye kandi ikarangurwa mu kanyamuneza kenshi mu kumva yuko mu gusanura ibidukikije muri ya minsi 16 yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi murayibona umukenyezi amabi ya mbere yatanguye kuyagirirwa n'igicumuro ugiye kuraba si umugabo ubwiwe amugirira amabi nuko nawe yinjiranywe n'amabi bishingiye kure isamata igicumuro rya Bikira Mariya rirafise ubutumwa bwiza bwose kuri izo ntambara zose turwana kugira ngo dusubire mu buzima kugira ngo bucuditse bunywanye neza bwibumbiye mu mana buri valoriter buri anharmonie avec Dieu avec nous-mêmes avec la création cyo bita rero mu gihe rei baramukanye bagira bati shalom shalom ni muzi cyo bisigura shalom ni ukuvugana amahoro atuzamo igihe tunywanye neza n'izo mpande zose uruhande rw'Imana uruhande rwacu twebwe nyine erega umuntu arashobora kwibutsa amahoro wenyine hamwe tuvuga ngo kwiyakira bikamunanira kwiyakira igihe umuntu anywanye n'ibimukikije misa nka tagicumuro rya Bikira Mariya n'Imana iratwereka yuko igomba gusanura umuntu ikamugira unywanye neza nayo ubukiro bukaza muri yo bugaheza bukanywanisha byose n'Imana. Ariko gatonya ninge numanya wiruka gatonya tumvyumve neza kuko manamva abantu bambaza ibibazo byinshi ukumva ko babyitiranya. Ni Isamwa ataka icumuro rya Bikira Mariya. Si Isama rya Bikira Mariya. Iyo tuyibuze hano cyabona kumwe Bikira Mariya yasama Yesu. Nanarya tuba twasubiye isomwa cyamwe agenderwa n'umumarayika. Mugabo kandi Isama ataka icumuro rya Bikira Mariya ririmo. Hajya Bikira Mariya umumarayika amubwira ati uruzuye neza. Nanahamwe yaragatosi. Uruzuye neza n'Imana. Umumarayika akamutangarira. Ultimo di mandare la mazzuco. Nahua wa kubise mivuta na washa jijegute. Nahua ambai kanzu yera muna mwusi na yambai. Mara mwuse mivu tamana wa radio maria uzu inema. Sana hivi hiva abo. Nivikira maria mwusi. Kandi mugabo ya likize kukira mbo nanju mwusu izina. Zeshobole kusani imano. Zeshobole kuzu la gose ni imano. Yagira baba bamugirira kijaruzi bamugirira ishari imana bahoshara gupendere ngo wari gucumura gutya gusenga gicumura wasamata gicumura oya tugere Kristo vuko mu ndari babwira umuntu azofata amateka y'ubuzima bwiwe be ubuzima bwawe bwose wahawe n'Imana ukamugira ubwo wigungana urabutaye yizana bivuga Anana bivuga akagira ati uwigungana ubuzima ababutaye ngo nayo ubutanga kuganje ngo abagize iki ababurokoye hari abantu bakira ku mutima bakira mu by'ubuzima bwa misi yose Imana ikabatuza ntibabone kwirikwira batumira ati duza ubuzima nashimye kuduza ubuzima ndaguciye ko Imana nayo idukoresha nk'igikoresho. Hana nara wafuka ngu Bikira Mariya ngu ni envelope. Bikira Mariya si envelope. Imana mu rukundo rwayo ntishobora gufata umuntu nk'igikoresho. Twebwe usanga turi n'ibicumuro nitwe dufatana nk'ibikoresho. Yesu akabwira abigishwa biwe ati mbere ntimukiri n'abigishwa banje mwabaye abagenzi banje. Bikira Mariya mu isamata gicumuro giwe Imana yashatse yuko kuva gitangura abicuti bushitse y'umutima w'Imana. Ni isamba rero atagicumuro rya Bikira Mariya igihe Bikira Mariya atangura mumba nyina wiwe Ana Imana yaramukingiye. Benshi bagaca bagira bati pati tubereka aho byanditse akarongo ku kandi byo muraca ndabishura nti ibyo bintu by'ubunebwe mu by'Imana bivemo. Ibyo bintu by'ubunebwe by'ugusoma akantu ukabukwije si byo. Hari abantu bakunda marakurusi. Soma akantu cemeza iby'Imana byose. Oya, igitangaza nk'icyo sakarongo ni umugambi w'Imana. Uzobona yuko ibitangaza cyo kuri Bikira Mariya si ibitangaza byanditse akarongo ku kandi. Nibitangaza Imana yaduhishutse ibyanditse muri mutima mweranda muri cya jambo ry'Imana Yesu avuga kira bigisho ni wati hari byo nari kubabwira ubu mudashobora gutwara abantu murabona hari byinshi nari gushobora kubabwira ubu mudashobora kubitwara ubu ngo uwo mutima w'ukuri azozira ngo azobingiza ntabwo ngo azobamenyesha hari n'abantu azobingiza mu kuri kose n'abantu bagomba gusoma nk'abamenya nk'abashyira mu mutwe nk'abarara n'amasusa aho bakama akagira ati injira mu kinyegezwa cy'uwasamata gicumuro injira muri uko kuri injira muri uko kuri aho umutima w'ukuri azozira azobinjiza mu kuri kose. Ntitugombe rero guhera inyuma mu gusoma akarongo ahubwo twinjire. Iki gitangaza rero cyaraguye benshi Sitwe twenyene sinwe menyene no kuba kuna mbere bacu bene nabaha ndiba kome tuzibuze uyu rukundo rwa Bikira Mariya nkabe narudongeranga ntiyashobora gutahura ingene Bikira Mariya aruwasa amatari icumi byagiye gutahura umuntu Imana yacishije kwa gacu n'abahambaye abatwita abateoloji abantu babizobereye mukuru mu gutahura neza mu bwenge iby'amabanga y'Imana iby'ijambo ry'Imana bahariri imitwe yacu kumeneka mugani gatangaza ingene naho baharira abakristu b'i Roma abakristu bari iburasirazuba nta WhatsApp yari ngo babivugane ugasanga babyumva kumwe ingene umutima akorera mu bantu ugasanga bose babyumva kumwe mugabo abahinga mu by'Imana ntibarabyumva ntibarabyumva kumwe baracari mu mpari niho rero Imana yaca kumuhinga umwe w'umufransiskani yitwa Dan Scott ari mwishuri ati kuko byabagora kumva hari ibintu byabagora kumva harano Pawulo mwana yandikiye Abaromani mu kigabane cya gatatu nenga murongo wa 16:18 agira ati bose baracumuye kandi bose ntawe ntazoga Imana bafise ati ako kantu bose baracumuye kubera ikintu cy'Imana cyavuga yuko yasaba icumura atigeze acumura paragacagira ati ngo nicyo gituma bose bakeneye urukiza rwa Yezu mu bisanzwe isamata icumuro rya Bikira Mariya ni igikorwa cy'icungurwa rya Yezu siko umenga ngo nuko ryabaye imbere yuko Yezu aducungura adupfira ku musaraba yuko umenga riratandukanye n'uko Yezu Kristo yadupfiriye ku musaraba ihibambewe oya Dan Scott yacigira ati Bikira Mariya yacunguwe mu gukingirwa twebwe ducungurwa mu gukizwa icyamaze kwinjira iwacu mugabo Bikira Mariya kubera Yezu Kristo yategerezwa kuducungura yaba yarakingirwa hakiri kare muri icyo gikorwa cy'icungurwa rya Yezu kugira ngo ishoboke mu bantu nk'uwari nk'uri mu bwoko bw'abantu nawe nyene yari ukogwako n'igicumuro cy'inyanduruko ariko kubera icungurwa Yezu Kristo yaranguye i Golgota yabaye ararigabanako bitaraba mu gihe byabereyeko aho niho hacatse ikibazo ntitwibagire yuko kijya gikorwa n'igikorwa cy'Imana sibyo none Imana nayo ni Imana tuvuga ngo ni uwampa Imana mu Mana ntakahise ntakubu na kazoza bibaho bijya byabaye muri kubu kakijya gihe byabereye ko ubu biri muri kazoza kuri twebwe imbere y'Imana byariho kintu maracyumva mu bisanzwe nk'ubu twebwe ibyo tuzobamo mu myaka 30 niba uzo mugihari byo sinibaza sigabitse biriho imbere y'Imana kuko Imana ntifatwa mu gihe cya kera kubu na kazozoya byose biri imbere yayo biriho icyo gituma rijya cungurwa ryari imbere y'Imana mbere iriho kuva Adamu acumuye mwumvise uyu uramuhenze umugambi wazoza uwundi ku Mana Imana uwo mugambi uriho Bikira Mariya rero akabarawa arawuhabwa ko ubucungurwa mu buryo bwo gukingirwa ariko twebwe tukawugabana ko mu buryo bwo gukizwa icyo gituma ubucungura biri kubiri hariho gucungura mu gukingira no gucungura mu kurokora mu gukura umuntu mu kintu yari yaraguye cyangwa mu kumukingira none nk'ubu nagiye kugwa mu kinogo ugacukira uti hey ndamumukingije ukimukijije yaragiye kukigwamo uramukingiye ntakiwe Bikira Mariya nuko rero yacunguwe twese twaracunguwe kuko ubwoko bw'umuntu bwose bwarinjiranywe n'igicumuro mugabo yaragikingiwe niho rero papa yahava akabyemeza rero umwaka w'1954 ubwa bisigarira by'imari bikihari Bikira Mariya araza kunganira abo bigoye kubyakira haciye imyaka 4 mu mwaka w'1958 hari Yerode
acaza abituma akana kagabeizana kitwa Bernadette Subirus ko urutoke kandumenga yabikabwiye mu rurimi rwabo kugira ngo ntikabyibagire kagenda karabivuga kiruka gashyitse imbere ya patiri mukuru wako kaca kabituruko nyine patiri mukuru ko yarazi ntari za icyo gihe narumva ati ibintu birahambaye uyu mwana atigeze ajya mu ishuri abimenye gute kandi birakabona yabaye gutyo iyo bituma umuntu w'umuhinga ababwira ati ni ibyo wihinguriye mu bwenge bwawe nibyo bagiye gutekinika muri teolojiya ariko yabitumye umwana atigeze honera mu ishuri kugira ngo kuba ukuri kwafunga kinywa musubire guharira icyo gituma tureka kubihara atari uko tudashaka kubisangira ngo tubiganire ariko tukabiyaga nkabinjira mu rugo kuri apana nk'abagusuzumira kure yako burya ari ukwegera ukuri nkabibona bakakurabira inyuma akomeze gute n'abandi begera ukuri bakwinjiramo kukabahobera kukabatwikira bakumva ibintu ukundi kundi bakabibona ukundi kundi dusaba umukama kugira ngo natwe uyu munsi atwinjize mu rugo kuri ku isanga tariki 10 ya Bikira Mariya na cyane cyane umwe wese arabe hamwe igicuro kimunanira bantu bantu mama batse bandira ati ibi bintu pati je narabyirenze inshuro nyinshi byaranze uyu munsi Bikira Mariya mu kwega imitamana ti uno munsi ntumva nangaha ibi bintu utabiheraije kuko bikubyara nk'igihe ushane ukumva nturi mu kuri kwawe kose isanga ataka icumuro ryaraje kugira ngo uhumure wame wibuka yuko aho wumva ushaka gushika si uzohishikana ku bushobozi bwawe n'ubuntu bw'imana igihe cyose nawe ugiye urahibwira uti ego mukama ndemeye kujyana nawe amen
kugira ngo ituro ryacu rishimwe n'abana data rugira byose
umukamana yakije
Twakire mukama impuka y'ukiro tuguhereje kuri uyu munsi mwiza w'isamata gicumuro rya Bikira Mariya maze nkuko twemeje yuko urukundo mufitiye rwagutumye mukingira umwanda wose w'igicumuro abariko kubw'igisabisho ciwe uturekurire ibicumuro byacu byose tubigusabishije Yesu Kristu umukama wacu
amen
hora n'umukama kirurutse umutima Idushimire umukama Imana yacu.
Birakwiye kandi biratunganye.
Niko birakwiye kandi biratunganye ko tukunina haza twakengurukira iminsi yose na hose niwe mukama mubyeyi mwiranda mana mushobora byose kandi wamaho. Nako Bikira Mariya nyaguhimbazwa waramukingiye umwanda wose w'igicumuro cy'inyanduruko. Kugira ngo mukumutere iteka ry'umwuzurira utegurira umwana wawe umuvyeyi yamubereye wongere umenyeshe intangamarara y'Ekleziya ariyo mugeni atagira gahonzi w'uno mwana wawe nkako uwo mubikira mwiranda cyane wamugeneye kwibaruka umwana wawe wamwagazi utagira gahonzi ukuri ibicumuro byacu umutora mu bandi bakenyezi bose ngo abere igihugu cawe umukandizi adusabira akatubera n'akaruhero kugeranda nico gituma twihetse kwa malaika bakunina haza n'umutima wacu wose natwe tukakwiyaga tuvuga tuti mutagatifu
mutagatifu mukama mana y'ingabo ijuru n'isi bisazwe n'umwihazo bwawe nabi mundu mwijuru aratanina haza uje kumukama nabi mundu mwijuru
Zimani wegeranda nago ni wegeranda bwose bukomoka ko nicyo gituma tugusabye ngo urungike mutima mwiranda atagatifu zishikanwa n'amaraso ya Yesu Kristu umukama wacu ngiye bagira bamufata agira ngo tambure ko barakoze ishaka iyo afashe umukate aragukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa bibavuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu bamaze gufungura gira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ahereza abigishwa be bavuga atakire munwe mwese iyi ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro ivyo murabigire munyibuka n'Imana ibanga cyo kwemera na gatangaza
yego cyane mukama tubereze kwa bawe kandi tubashimiye isoko ryawe ishwara
zora ni buri mukama turi kugufa no kuzuka ku mwana wawe tukabwiriza umwate buzima ni karisi bukiriro dukenguruka cyane iteka waduteye tukarenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuka turatakambye dushimitse mutima wawe mwiranda twegeranirije hamwe tugire umwe ko dusangira kumubiri n'amaraso ya Kristu umwe ibuka mukama Ekleziya yawe iri ku isi yose yuzuze mu rukundo twibukire umupapa wacu Francisco umwepiskopi wacu Gerevasi eka nabo bose waragije umuryango w'abakristu mana nzima ushira ubwiranda bwawe muri abo bose bariko baragusenga ya mambo ubakirire igisabisho kiri mu mutima wabo mubwiza bw'isamwa rya Bikira Mariya turaguhereje isamirizi yawe ngo uyitwikirize ubwo bwiza wagabiye wahaye umubyeyi wacu Bikira Mariya game bugaragara muri yo game bukayangana muri yo mu wahaye ubutumwa abakozi bayo
abafasha butumwa bayo abakunzi bayo iyo bagwiragiye hirya no hino ma paruwasi no mu bindi bisata byose akingisa bisho cy'umubyeyi asabira umwana wiwe bafise ingorane yo kwibagira bakamusabira kubohoka bagasaba Yezu ngo amukize kubw'iyi mpuka bakigisa bisho cy'umubyeyi nabonye anasabira umwana wiwe bakamusabira urukundo kubohoka n'umwumvikano mu muryango bakigisa bisho cy'ubukengurutsi bw'uyu mukristo gushimira ku byiza byose wamugiriye n'ubudahengeshana no kumwiyereka bakigisa bisho cy'umukristo nawe nyine asabira mugenzi wiwe ukubohoka mukamanga umucira inzira unamuhe urugo rwiza akira kandi igisabisho duhereje abakunzi bacu bagwariye abo dusangira ubutumwano bakitswe n'amagara warungikire wasamata gicumura bakomeza baremesha bakanyamuneza k'uyu munsi nabo twibukira abacu bose barengutsi wawe turaguhereje Perpetui Fatakanwa Anita Ndikumana Isabelle Ntihabose utwibukire abatagira ikibasabira imitima yo mu ipurgatori n'abariko bacikana bose aya mambo ubakiri iwawe baguhukire muco mwinazo bwawe na twebwe turitakambiye twese utugirire ikigongwe byo dusangire na buzima budahera twame tukunyinahaza turi kumwe na Mariya Muhimbazi wa nyina w'Imana na Yosefu Ngerando umukunzi wiwe abatumwa na Biranda bose baciye kuri isara abatoni bawe tubigusabishije Yesu Kristu mukama wacu kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene n'uteka n'ugusengwa mana data mushobora byose hamwe na mutima mwiranda wongera uninahazwe mu myaka yose dawe wa twese uri mu ijuru
izina
ryawe riri mu ijuru bwana bwawe ijishaka ntigwe ku isi nko mu ijuru uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi ntuduterane ibitubasha nabi nyamara dukiza kabi mukama turakuzambye dukiza kabi kose dutabaza amahoro muri iyi minsi turimo tugirire impuhwe udukingire igicumuro tugendere mu iteka rya mu kurindira uwiga bw'ijuru nihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristu mukama Yesu Kristo abwiye abigishwa bawe ati ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturabe ibicumuro byacu urabanyabona ukwemera ku ekleziya yawe itabaza amahoro n'ubwo mwishaka ryawe riranguke wowe nyine n'ubuzima n'ingoma ubu no mu myaka yose horane amahoro y'umukama Magazi w'Imana wo kurabanira icumuro Magazi w'Imana wo kurabanira icumuro Magazi w'Imana wo kurabanira icumuro Barahiriwe abatumire b'Imana Nguyu mwagazi w'Imana nguyu ukura abantu ibicumuro.
Mara kuyaga vyiza bihimbaye Mariya, kuko ari wewe watubyariye umuco w'ubutungane, ari wo Kristo Mana yacu. Gusangira muraba ingene muza murabisikanye ntimusitane umubiri w'umukama urakwiye ntawe ugenda ataronze.
Thank you.
Sakramentu twakiriye nazimanganye muri twebwe inkovu n'impengamire ya cya gicumuro wakingiye rwose Bikira Mariya yasamwe rimweranda rwose turi gusabishije Yesu Kristu umukama wacu
amen.
Mbere yo kwakira umuheza gusozera tukagomba guhikaze ku buryo budasanzwe bavukanye bacu badufasha gukundisha ubutumwa n'ubuzima bwa Radio Mariya bajye baserukira amavikariya yo mu gihugu cyose bajye mu minsi ibiri turiko turakarisha ubwenge igene twarangura neza ubutumwa turabaha ikanze misange bashyitse kwa mawe Shimire na chorale yacu hano muri paroisse Saint Jean Baptiste yagiye kubandanya idufasha kuremesha igisabisho turabipfuriza guhorana ubwiza bwa Samata gicumuro ikamwese basangiye igisabisho Imana ibandanye ibagirira neza ibandanye ibaha gutwikirwa no gukomezwa Ninema ikomoka mwisamwa atagicumuro cy'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Hora no mukama. Imana rugira vyose, data mwana na mutima mweranda nibahezagire kandi yamane namwe.
Amen.
nimushenguruka mu kweze turashikanye
dushime imana
ubandanye mugira umunsi mwiza. Nezegwa Bikira Maria,
wibuka rya jambo risangira na musamirizi, rirashimye isi yagarutse rigarukira. Ese jambo w'Imana yigize umuntu mu mbagi yawe y'umubikira, iyo biba mu mitima yabumviriza isamirizi, akanyamuneza n'amahoro. Umusha wawe w'umubyeyi haranatse kubwa Ekleziya, ingabirano y'agakura y'urukundo, nayo si yindi ni Radio Maria, umusuku wawe muto muto umuzabibu w'umukama. Umuryango wose wa Radio Maria wonyine wakoranyirijemo abantu bose bo mu mashinga yose no mu ntara zose, urakwishikanye ko kandi uratangaje umwamikazi w'umutima wawo, ukwemera n'urukundo, ukwizigira n'amahoro, niko butumwa abana bawe bato bato bazoshikiriza bene wabo mu kwicisha bugufi no mu gutsikama ibanga. Garansuira umutamana wawe ku magorwa y'iyi si, kuwono n'abarwaye, bagowe n'abatakirenguka, no kubaguma bayereba barondera umuco, bose barongereye kuruhuko. Ese twoshikira tudateze ca gihe cinema, aho umusha wawe utacyoye uzotsinda. Duhe kugukorera kuguherera ubuzima bwacu, kugira ngo ku isi hashike n'imboga, umutwenzi usayangana w'abantu barangwa n'urukundo.
Mugabekazi wa Radio Maria
dusabire,
Yosefu Mweranda
dusabire,
Papa Yohani Paulo wa Kabiri Mweranda
dusabire,
Tereza w'Umwana Yezu Mweranda
dusabire,
Yohani Batista Mweranda
dusabire,
Mweranda mwese muri mu ijuru
dusabire,
Bamarayika barinzi bacu
nimuduhagarikire.
Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda,
amen.
Ni na mu te ranga tu rukunda